by yourselves. Ninyi peke yenu.
Baby Jesus.
Baby Jesus.
Baby Jesus.
Aha. Mmesukuka.
Mtoto Yesu. Twende.
Mtoto.